UJason ukhwele ibhayisekile usuka kowabo ukuyotsho esitishini sikaloliwe. Ebehamba ngesantya esingu-10 miles ngeyure. Emva koko uye wahamba ngololiwe ukuyotsho edolophini ngesantya esingu-50 miles ngeyure, i-hour enye ukutsho. Lo mgama awahambileyo uwonke ibingu-30 miles, umthathe iyure enye. Mingaphi imigama okanye ii-miles uJason azihambileyo nguloliwe? Masisebenzise oonobumba ukusombulula le ngxaki. Masitheni uDT umele umgama ohanjwe nguloliwe, uDB umele umgama ohanjwe ngebhayisekile. Masixelele ke ukuba le ndlela yonke ihanjwe nguJason ibingu-30 miles. Loo nto ithetha ukuba xa sidibanisa umgama ohanjwe ngololiwe uDT nalowo umgama ohambe ngebhayisekile uDB, siza kufumana u-30. Baphinde basixelela ke ukuba le ndlela iyonke ithethe iawari enye. Ngoku ke le wena ngoku noba sowucinga ukuba le nto izafuna siphinde sisebenzise abanye oonobumba ukuveza oku, kanti ke sinalele nto sesiyazi le yokuba xa siphindaphinda umgama esiwambileyo ngeyure ireythi ukutsho ngexesha time, siye sifumane uD omele umgama wonke. Ngoko ke le nto ithetha ukuba uT usinika uD over R, ithetha ukuba ixesha silifumana ngokuhlohlwa umgama ohanjiweyo ngereythi. Ireythi ke yona le sithe ukuba ngumgama ohanje ngeyure. Xa sifuna ke ngoku ixesha alihambileyo ngololiwe iza kuba ngu-DT over 50, ngoba kaloku simnikiwe laa 50 phaya ngentla. Kwangolu hlobo masiphindeni sifumane ixesha eli alihambe ngebhayisekile uJason. Lona ke eli xesha iza kuba ngu-TB equals to DB over 10. Le nto ithetha ukuba ixesha elihanjwe ngebhayisekile iza ngumgama ohanjwe ngebhayisekile wehlulahlule ngo-10 isantya esebe sihamba ngeyure enye uJason ngoku ebekhwele ibhayisekile. Ngoko ke ithi ke le nto siza kudibanisa eli xesha uJason alihambe ngololiwe uDT over 50 neli alihambe ngololiwe uDT over 10, sifumane iyure enye. Ithi ke ngoku le nto siza kuthi DT over 10 plus, sorry, siloba siza kuthi DT over 50 plus DT over 10, sitsho sifumane iyure enye. Ngoku ke ngoku sinee-equation ezimbini ezinobumba ababini abangaziwayo. Thina sifuna ukwazi ukuba lo mgama ohanjwe nguJason ngololiwe uDT lo, indlela elula ke yokwenza oku kukuba siwukhuphe lo mgama uhanjwe ngebhayisekile ungabikho wona, sisombululele lo mgama uhanjwe ngololiwe. Sikwenza njani ke oku? Indlela elula endicinga uba singayisebenzisa ukwenza oku kokokuba siphindaphinde le equation yethu macala. Siphindaphinde le equation yethu macala ngo-negative 10 ukwenzela ukuba kubekho into ezihlabanayo. Sitsho sifushiyeke ke ngoku kwicala lasekhohlo. Sifumane negative 1/5 dt. Lo negative 1/5 dt siza kumdibanisa no-dt oyedwa. Ngoba kaloku u-negative 10 uye wahlabana no-10 kwashiyeka u-dt ozimeleyo. Kweli cala ke ngoku lasekunene siza kushiyeka no-10 oyedwa. Lo 10 ke u-negative ngoba kaloku siphindaphinde ngo-10 o-negative macala. Xa sidibanise ke ngoku ezi equation zethu, xa sidibanisa kweli cala lasekhohlo u-db no-db bayahlabana. Sishiyeke no-4/5 dt osinika u-30 odibaniswe no-negative 10 osinika yena u-20. Loo nto ithetha ukuba u-4/5 umphindaphinde ngo-dt usinika u-20. Ngoku masiphindaphindeni macala kule equation ngo-5/4 ukwenzela uba u-5/4 no-4/5 bahlabane. Sishiyeke no-dt kwicala lasekhohlo, umgama lo kaloliwe wodwa. Ze kweli lasekunene sibe no-20 omphindaphinde ngo-5/4. Loo nto ke leyo isinika bani? Isinika u-25. Le nto ithetha ukuba umgama ohanjwe ngololiwe ngu-25 miles. Sibe ke ngoku sigqibile. Kodwa ke singakwazi ukubuyela xa sifuna umgama webhayisekile. Ngoba siyayazi le migama idityanisiwe yomibini sinika u-30. Ngoko sesikwazi ukufumana umgama webhayisekile ukuba ngu-5.